Kua putei ngā kai whakahaere I te matatini he kaupapa auaha hei whakatairanga I te hui ka tū ki te whanganui ātara a te rātau. Kua titoa he waiata hei hāpai I ngā painga o te matatini. O tira hei ngari-ngari mo te whakataetai a te rātau. Hei tā te pūrongo a te Okiwa McLean I mahi tahi. Ngā kai tito, ngā kai waiata me ngā kai haka ki te whakaputa I te waiata nei.
Te matatini!
He pōhiri ki te hui nui tai ore-ore o te ao Māori.
Ki te tangatēnei nā te matatini, ka whakapuapua mai, tētahi whakareanga hau, tētahi apataki hau meki ki ngā kaupapa o te matatini.
Nā te puari o te matatini tēnei kāhui kai waiata I whakatōpū ki te whakatairanga I te kaupapa. Nā he Mikele ngā kupu, nā Hāmiora tuari me Perewihongi te rangi, ā nā Sons of Zion ngā puoro.
E tino taua nei tēnei wā, ko te rongo, I te rerekētanga, mai tōna orokohanga mai, arā tāno mai ki tēnei wā. Kare anō kia o te ngari, kei te rongo tonu ai te pitomata oroto.
Tui aki tēnā te kaukatoa ngā kai waiata, me te aha he kai haka katoa rātau.
It's such a big group, sometimes it can be a long process, but I think everyone's pulled their weight just to get it done.
He kanohi ki te a te nui ngā oe nei kai waiata e ngari anō a hine te rā Stewart o te kapa haka o te whānau ākai. Koe nei te wā tuatahi kua tai ia ki ro taiwhanga pāho, ko te noho ki ngā rekereke o ngā tau tohito nei tōna tino.
He tino waimari ki te tūtaki ngā ienei tāngata me te... Me te ako I ngā mea hau.
Kua toru taua whenua patu ai e ta moana I te papa haka tū waiwai. Nā te noho tahi ki e nei kai haka kua mumura anō te ahi ki roto I āia.
Before 2015, I actually hadn't stood on stage for Rōpū in about 10 or so years, or even a bit longer than that, I think. But being here with the people and the talent, man, it's just given me itchy feet, eh? Even just to do music as well.
Hei tā te toihau o te matatini, he ara pai hoki tēnei e poipoi a tonutia ai ngā mahi a rehia me tāne rore ki angi tūtanga I te rāngai puoro.
E whakatakoto he whāreki mō tātou mō te matatini e kōkiri mai ana.
He whakataha hoki tēnei te wairua kakari, ko te kotahitanga te waka kawe I tēnei kaupapa.
Koina te wawata o ngā mātara tīmohana kia kaua e waiho mā te kakari whakataetai tētahi ki tētahi te aro ngā matua, engari te whakakotahi tātou I a tātou. Hei aha hoki ki te wānanga tahi mo te oranga o ngā taonga tuku iho a ngā mātara tīpuna.
Kā mutu ko te mana ko ia kā rewa te waiata nei ki te ao hei te takiwā o te krihimete. Te Okiwa McLean, te karere.